umshayazi wathwada emshaya ngazi kwakunani
wamshaya umshaya
vara sik no
wamgwaza
niya vara sik
wayemgwaza ngomkhonto noma wayephatha umesa qobo lo mesa yey uzangithola kahle lo mfazi akangazi kahle ngizwa ngendaba mina angisojubujubhe mina bathini
where am I now what is this place called
why hamba no na
No!